He's bunching in us out.
He's going.
And I just screwed myself over.
Why did I bump them?
Crazy's into the pit road.
That just cost me like all my time.
This is gonna be a 5-car battle for the win.
I think Painter may have it. Is Painter in
Brisco gets loose!
No way! Whoa, 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 whoa
never seen anything like that in my life.
Delone Carter.
Bro, I'm so sorry, bro. I'm actually sorry.
I got it.